igisata kijejwe indero mu ntara ya Kayanza caraye kironse bwa buhinga bwa none bwo gutuma tumana ko amakuru aciye ku vyuma vya internet rikaba ribaye rya mbere iryo terambere rishika mu gisata c'indero aho mu Kayanza ubu rero ama ordinateur bazokoresha aramaze gushigwa mu kibanza kuri rise Kayanza ibikorwa byo kugurura ikigo bazokoresherezamwo ubwo buhinga byuguruwe n'umushikiranganji ajejwe inyigisho mu mashuri ya kaminuza Dr. Saidi Kibeya hakaba harejo kuwa gatanu igenekerezo rya gatatu uku kwezi kwa kane umwaka w'2029 ubwo buhinga rero ngo ni intererano ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa ryahaye u Burundi ribicishije mu mugambi wayo bise IFADEM ngo rishigikire mu kunagura ubushobozi bw'abigisha b'amashuri mato mato n'ayisumbuye uwo mugambi ngo uzofasha abo bigisha bo mu Kayanza kumenya gukoresha amamashini ya ordinateur hamwe na internet kugira ngo bashobore kuja barikarihiriza ubwenge babicishije mu kurondera amakuru yo hirya no hino ibyo navyo ngo bikazotuma baronka ubumenyi bukwiye kandi bugezweho bagaheza bakabona kwigisha no gusohora abanyeshuri baciye ubwenge umushikiranganji Saidi Kibeya yamenyesheje yuko umwimbo uduze mu mashuri y'intango nayisumbuye niho no mu mashuri ya kaminuza umwimbo heza ukamera neza nayo igihugu kikaharonkera incabwenge zishobora guhangana n'ingorane z'ubutunzi no gukorana neza n'amakungu yaciye asaba abigisha eka n'abanyeshuri bo mu Kayanza ngo bijukire kwiga no gukoresha ubwo buhinga bushasha
nashaka kandi gushima uwo mugambi kuko uje gushigikira inyigisho mu ntara ya Kayanza iri mu ntara zifise abanyagihugu benshi bagwiriraniye mu novuga mu kibanza gitoya uwo mugambi uzofasha koko abanyeshuri uzofasha abigisha mu mashuri y'intango turizeye kandi kuzofasha abigisha bari mu mashuri yisumbuye muri ino ntara aho buramatari cyangwa icegera cyiwe yavuze yuko bigisha nabandi bigisha ndamwijeje yuko uwo mugambi ugiye kugwizwa turabiye kuri intango twagize no munsi
yasabye kandi abarongoye rise ya Kayanza ngo babungabunge ivyo bikoresho ngo birambe narijya binazimvye cyane uwaserukiye ishyirahamwe mpuzamakungu y'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa yarakeje u Burundi na cyane cyane intara ya Kayanza ibaye muzambere zironse ubwo buhinga butanzwe n'umugambi IFADEM akaba yaremeye yuko ivyo bihugu bizoguma bishigikira u Burundi muri ico gisata c'indero mwomenya yuko aho mu Kayanza hategekanywa kwigira abigisha n'abayobozi bashika ku 416 abambere bakazotangura kuva mu ntango zindwi twimirije kandi bakiga barara mu nyubako za rise Kayanza